e-greenhouse ikofu yakwa-Hurricane ithengiswa nge-$8 ipound, eyakwa-Cotsurican yona ithengisa nge-$11.50 ipound. Ukuba ipound enye ye-Central American Blend kofu yenziwe nge-0.4 pounds zele kofu yakwa-Cotsurican le isibhale ngalo mbala ubomvu kunye nepound ezi-0.6 zale kofu yakwa-Hurricane le siyibhale ngalo mbala uluhlaza okwesibhakabhaka ingathengiswa ngamalini ipound enye ke. Ngoko into abasibuzayo kokuba sithenga ngamalini i-0.4 pounds ye-Cotsurican kunye ne-0.6 ye-Hurricane kofu. Ngoko sizoyibala njani le nto? Ikofu le yakwa-Cotsurican yona yile sibhale ngombala obomvu kuthiwa ke yona i-R11.50 ipound enye. Ngoko sizophindaphinda lo $11.50 ngo-0.4 pounds. Iipawundi zizotsho zihlabane kunye kushiyeke u-4 umphindaphinde ngo-11.50, izoba ngu-44 ke lowo. Lo 44 ke ngoku umdibanise no-2 ibe ngu-46. Ngoko ke u-0.4 izaba ngu-$4.6. So iidola eziyi-4 ne-60 cents. Senze kwangolu hlobo sibalelele kofu yakwa-Hurricane le sibhale ngombala ohlaza kwesibhakabhaka. Okokuqala yimalini ipawundi? Yi-$8. So masimbhale lo $8, simtsho simbhale simphindaphinde ngo-0.6 inani eli le-pounds. U-8 umphindaphinde ngo-6 ngu-48. Ngoko u-8 umphindaphinde ngo-0.6 ngu-$4.8, which loo nto ke le ngu-$4 no-80 cents. Ke ngoku funeka sidibanise lo $4.6 we-Cotsurican kunye no-$4.8 lo we-Hurricane sitsho sifumane ke ngoku itotali yethu ezaba ngu-$9.4. Lo $9.4 ke ngulo sizambhatala xa sifuna i-Central American Blend yethu. Sigqibile ke ngoku.